enso ena me dia brɛ wo no na me pa twɔ FC Barcelona ena ne mere yɛ ena beto dwa sɛ ɔma hete back at Spanish media report wana no ada ɔmode buy sɛ sporting director ne din ɛde Deco e consider sɛ obegya board boku ne hɔ akɔba bi foforo because basafo ense summer transfer window no ɔma ani dwa papa bia ɛwɔ so ne saa so nti no na ba sɛ Deco bu afu na yɛsɛ basafo wonse na no ada kwasan Dani Omo ɛde ne buy afen so ɔmo sign Pau Victor summer yeo ɛna ɔmode sɛ two players yi buy ba ne yɛsɛ mpanifo ɛwɔ akyire I hwɛ ne mo sɛ basafo benya ebi a holding midfielder bi so de na ba ebi ɔm benya defender ba akobia beka ho na afen so ɔmo nyɛ obi a ɔno so yɛ ade pa ba akobia ɔyɛ winger ɛde na ba abeka ɔm na yɛ but that place in nantimi amma basaka te na nam so a ɛnra na circulate sɛ oh when a sporting director ɛde kɔsu ntimi nya adwuma ne bio because basafo nyɛ serious ɔmo ni sika na da rubocrata ba ko ɛwɔ Spain na ye from Dario Sports and I'm report on Sunday which is enra so dear by the answer deco eja board book no ho ene basafo dia ba se e no nya serious kra we o ke kan se mu ya be den ya respect mu deco nya na dwene so ko ba bia onkan ba bia nya interview ba bia onkan chere peni bia so free basa enti wo abet san se mu ni bia yan fan fa sem perfect so ma se e hrudu rada deco eni ba bia ko asempan so kan dia jitum oni ba bia ko piaro for Leo Messi ene ka sei enti me so me basa fan na me pa to enche ye be so ba fa o fun no